Machaba Waizuma, Wikisa, Ummampudi, Irakata, or that baby, Ibe, Waizuma, or Chachalamra. What am I on your line? Mampudi, Matahai, Kona, Atamunkel and Piana Hobane, Hokatara, Atara Machaba, Kativin, Mata, Hidemana, Makato, Antaya Fota, Machaba, Kanaya Fati, Ibe, Hasapa. Machaba ulona jwale a sia butse molomo go a chesa ka mana ka hanong matahana mampudi o tsebile tibile sana se tsona o batla uisa machaba fa tsaka sona empa machaba o ntse a izuma a ikisa wa yana o hana o tshetsa morao o yapi o pedile machaba machaba pedile keo a ya fatse repri ya bana me e bana tsena ila tsipi e katahulla me huku ya machoba ilona ke referee loisamcha ku ikatsetse ka
lo qelela umuntu ophula phula ngendlebe ongakhangaze feather market hall akayazi into aphoswe yiyo sange ngibone umlo onje dithi kwa lamadoda aphelele omabini sekufana nje kugitiselwa into oba agqibe nje imijikelo kodwa aphelele mntakabawo yi-round yesibhozo lesikuyo ngoku aphele omabini ukuphela oku sefane nje emane esithi chu chu kuba kude kuphela imijikelo elishumi akoyifuna udilale phantsi kwaphela nelele phantsi lali iphinde ivuke sisajongile galela mfondini kakuhle galela umathoba wagalela umathoba wagalela umathoba waphepha umbaduli waxhola umbaduli wagalela umbaduli galela umbaduli wexezela umathoba wabuyisa umathoba hey adini wamadoda galela umathoba umbaduli galela wayexezela umathoba wagalela umbaduli agqibezela umbaduli wagalela umbaduli wagalela umbaduli wagalela umbaduli wangataki kathi walala umathoba walala umathoba walala umathoba walala umathoba wabala usompempe wabala usompempe phakama phakama umathoba ubona uphelile phamama hayi umbaduli wagalela wagalela aphela umathoba umgqibile umgqibile uphelele umathoba uphelele umathoba uphelele umathoba uphelele umjikelo uphelele umlo omkhulu asoze ndiwulibale umlo onjengalo ibiyile nto kuthiwa yimfazwe mntakabawo kudala ndiyibona imilo hayi no ndithi kuwe uba ngaba uhlele ekhaya mntakabawo akhange uze